ndlela ku rule mbilu ya me a yi tsaki loko ni ku hleketa ngopfungopfu your last day loko hi ku heleketa wa ta swi ta ni tekela nkarhi ku va ni accepta the fact ya ku ni nge he pfuki me ni ku vone again as she start to explain cause once I talk about you you run all over my brain ku vuya everything damn loko bokisi ri f loko ni huma mihloti ni langutisa henhla ni twa ongeti ni ngo ku vona for the last time until now and forever I'll never be fine ku lova ka wena ni tsemeke part inside my body ni na pain na bleed andzeni swa tika ku hola swa tika ku replace hi xipesi lexi a wu tshameka xona etimbilwini ta hina na laha misaveni ni ta hola loko ni ta ku vona when we meet again but for now
rest in peace tela ni ku rula maxaka ya mina until we meet again ni feel a pain loko me ni hleketa hi siku ra makumu loko hi mi heleketa rest in peace tela ni ku rula maxaka ya mina until we meet again ni feel a pain loko me ni hleketa hi siku ra makumu loko hi mi heleketa na mi tsundzuka maxaka ya mina Tsundzuka kokwani wa mina moya wa mina wo yetele kurula rest in peace until we meet again na mitsundzuka mashaka ya mina na kutsundzuka kokwani wa mina moya wa mina wo yetele kurula
Sibengo yes bazarifu ka nwe na khanzi yemani la kae hundze iteka vatswari vanga hinkwava ntwanga vata vuya cause pahla valongange rifu rinchele fsiwana na rixlange ni pusha left and right akulungi chumu swila swifambi masiri na vhaka komba ka ni mrivalange vatswari vanga if man bona lamnga koho swimkhoma njhani loko ntlela ni nga jangi na joyo kulisa hi voko ra mtswara ni yi tivi mari mhaka ku i xikwembu xa hanya se ni kulini ni landzelela talent cause jehovha i nyikini ni khome swipanere ni ta fixa swilo swi vuya matshan'wini ta kodolela swilo swi famba na mikarhi ta khongela nti ti tlhela hi hlangana vatswari vanga tlelani hi ku rhula rest in peace yeah
Rest in peace, tela ni kurula mashaka ya mina until we meet again. Ni feel a pain loko me ni hleketa hi siku ra makumu loko hi mi heleketa. Rest in peace, tela ni kurula mashaka ya mina until we meet again. Ni feel a pain loko me ni hleketa hi siku ra makumu loko hi mi heleketa. Na mitsundzuka mashaka ya mina na kutsundzuka kokwani wa mina moya wa mina wo yetele kurula rest in peace until we meet again na mitsundzuka mashaka ya mina na kutsundzuka kokwani wa mina moya wa mina wo yetele kurula rest in peace until
Vari life le ijini la ka vaiwa loko mpempe yi chayiwa ka fiwa ka yiwa timbilu ta me a ti tsaki loko ni vona masirha cause ro kaya lerikulu kaya ro hola la swi kona swa ku hi strong changani hosi ya muganga kaya ra phisi karhi kala tosi kaya ra hinkwenu la ku nga tlela maxaka vanghana vakokwana tlela ni kurula hi mikhuhlwangi ha mi tsundzuka loko ni hleketa a hi tsaki he ha hlundzuka ku ve na drone nga ti tlanga vuton'wini bya hina nkarhi yin'wani pani ku loko kokwani a hanya loko munghana nga lovangi leswi a swi nga ta endleka ku komba ku a mina nkoka la misaveni tifoto ta n'we hana to hi tileme makhumbini ngopfungopfu letiya a mi karhi mi smile ti tsundzuxa tintswalo ta n'we tlelani ku rhula
rest in peace tlelani ku rhula maxaka ya mina Feel a pain loko me ni hleketa hi siku ra makumu loko hi mi heleketa Rest in peace tela ni kurula maxaka ya mina until we meet again Ni feel a pain loko me ni hleketa hi siku ra makumu loko hi mi heleketa Na mitsundzuka maxaka ya mina na kutsundzuka kokwana